ikhuleke kunina wengane zethongo kodwa amafinkosana shishana somwe mavula vana mzini nododa umnumzana amanzi unqingetshe
yey
tukla mathulani ntombi zasesweni
yey
hey bafana yona ke le nyanga elapha ekhaya namuhla ngisolwane hayi kuma khona ndingisayosebenza ufuna ukunibonisa ukuthi mase sesifikile kuyacaca ade ninetha la ngingena la bukanike manje bukanike manje bukanike ke manje hayi baba singakwazi ukuzenza izinto siyakwazi ukuzenza imfihlo zaphakade
yey
kepha angeke ngize ngijule kakhulu ke namhlanje ngifuna ukuthi ngiyazi ukuthi amanzi anabanikazi bawo njengezinto zomhlaba futhi zinabanikazi wabo ngayenzi into ongayazi uzoba nenkinga nkosi yami uzoba nenkinga wangempela eyi into engifuna ukuyikhuthaza ngifuna ukukhuthaza labo abaney'philo zamanzi balijwayele ulwandle bawajwayele amanzi ahambayo bawujwayele iy'mpophomo
yeyi
kunezinto ey'khona ekumele ufunde ukuziqhuma nangiza ngithi hhayi angizujula kakhulu asesesiqhubeni sihambe.